yo naku yo naku fata naku yo yo yo
yeah naku fata naku
yo
naku chiru kwa pirato mwanya wanje watkwai nari grateful telling you na lingi
yo
No good tantara tantarento, genda, squee, nona nyebutse, kunwanera ma fanfare, na tele
novella, sound is so far like a vuvuzella.
Kugiri wigina majeri wibagira kuchi hota, hey, kuri bitani mukuri wigi.
Kuri chutari, what the hell, yo, no ku, yo.
Yo, bro. Indirimbo yacu si ibisazi indirimbo buri
muntu
wese
muri mood
yeah buri muntu wese arazi yuko indirimbo ni message umuntu abashaka gutamba meme si umudiho uba ukujegeza uri kurayumviriza hari abantu bavuga ati ya ndirimbo ngo niyo gutamba niyo kujyoherwa nivyo bien sûr niyo kujyoherwa ariko hamwe na message urumva umu sister nka wewe ndakwituye ukacumbesha ukacumbwira ati ndakwemeye ariko behind ukaba usohokana no mu cameraman par exemple ugiye ni test twahawe nka test twahawe kuko wazi ufasha akaririmbo kagize kamenyekanye kabaye nka gahit ni kintu nyene kiba kiri nka test abantu batamenye ko ngahandaze nsubiye kuririmba ibirofa nawo nuzoma interview ndabeshe na YouTube du supporting ngana nivyo namahera mushobora kuma maybe mugaho urukundo muri twerekeze no mu views mu masabone no mu ibige bintu byose byo ku ma réseaux sociaux iyo ni support ikwiriye
bakunze ba imperative turabaramukije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwaramutse kuri mikomuka muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila nko mubibona no musi turafise umutumire ayabana arashoshe sana ku ndirimbo y'ibisazi yiwe turaguha ikaze na bakunze ba imperative barakuramukije
ego bakunze ba imperative na jibanyita Rappy Boy aka Rap Killer change do the click made the boom how much ndabaramukije meze neza nizere ko nawe meze neza
ego Rappy Boy urahawe ikaze kandi kuri Empire TV.
Yego merci beaucoup.
Rappy Boy hari indirimbo ya mwigeze kuririmba. Muririmba na muri babiri?
Yego.
Wundi.
Bon, wundi afatiriwe gato. Ariko na aho wundi nawe aba
nawe abahari.
Yeah, muri make nuko. Na museruki ko composer tamvuye ko nawe nasa umwanya.
Yeah.
Yego.
Ubutaha uherutse twakoranye ariko mwaririmbye indirimbo Papi Chulo.
Yeah, ndabyiye.
Yeah, no musi tugarutse rero kukubaza ku ndirimbo yanyu shasha. Ariyo yo.
Yeah, yitwa yo ndirimbo shasha.
Mbega Rappy Boy.
Yeah.
Ndirimbo yanyu yo hamwe na Papi Chulo. Ubona abafans bavyakiriye kumwe ifisa ama views angana.
Oya tugiye kuca ama views nangana. Ariko indirimbo zose zari ziryoshye kuko n'abafans bazakiriye. Yabyari bishimishije ariko tubirarutana ama level kuko no iyi yo imazo this man kuri YouTube ikaba ifise ama views arenga triple money ko novuga ijya yindi ya Papi Chulo
n'umva
n'ikintu kitwereka yuko abantu biyongereye abadukurikirana bakiyongera no kudusupporting ya muri make turabishima kandi turabashimiye sana abantu bose bandanye badusupporting big up sana
bega muri iyi ndirimbo ya New York harimo message mwashatse gutanga
Ya message irimo rekana je mbe nkukubaza gato wewe yumvirije na message wakuyemo
te numvanye nari ndirimba yo gutamba te sinzi
abantu re yumvire yo indirimbo yacu si ibisazi indirimbo buri muntu wese
umuntu muri mood
yeah buri muntu wese arazi yuko indirimbo ni message umuntu abashaka gutamba meme si umudiho uba ukujegeza uri kurayumviriza muga don't forget kumviriza na majambo barimwe kuko abara majambo nyene agize Nkumuri gandirimbo yacu yo abantu nivyo nkuko babivuze hari abantu bavuga ati ya ndirimbo ngo niyo gutamba niyo kujyoherwa nivyo bien sûr niyo kujyoherwa ariko hamwe na message urumva umu sister nka wewe ndakwituye ukacumbesha ukacumbwira ati ndakwemeye ariko behind ukaba usohokana no mu cameraman par exemple urumva je ngaguma urukundo rwanje ndarugupasira ndaguhipass mu gutansubiza indi pass ngacha ndabimenya mu nyuma rero ngacha mvuga ati so Rana gihari ndagufashe ndoku yo
yo tena urahubwo ndabihindi siguro
birashoboka naho nyene biryoheye
naho nyene biryoheye
bivana na concept jana uko bivugamo
bivana we
n'uko ewa nashaka kuvuga ati ndagukumbuye sha kuguhobera ngambwa ati bazi ndagufashe tequila no kuyo umba ngaho muri concept ngambwa ati no guhobe nibindi uko nyene yeah
Rappy Boy ubuheruka mwatubwiye fata management mwa office ubu mu amufise mu manager abakurikirana canke hari hagacu ubona ati umwanya n'umwanya turashobora kuronka mu manager
ego bon nkuko buherutse nabikubwiye ni kujyanye na kirahinduka ni babantu nyene babandaye matuwa hafi badusupportinga bon no bitako arabagenzi muri byinshi ni benshi muri bo kandi bose ndazibaza kugira ico kigani iki kiganiro so big up guys mubandanye mudusupportinga nko mubikora modusa bagenzi batuba hafi sana sana abi wanje nabo mu brother wanje bo muri abo rero akaba ari abantu aja barenza igitigiri cy'uburyo baduterera akaba ari nabo bumvise muri andirimbo muri indirimbo nyene yo ya umwe ni Benny Customs ahari hose big up amwe na Edgar Edu ya nabandi bose shout out to them
Rappy boy tumenyere kubona ama generation aba upcoming yaje gasohora indirimbo ikahitinga cyane acamara amezi atatu canka amezi ane yazimye adasubiye gusura gusohora kindi gikogwa mega rappy boy tuvuga ati nawe nyana dutagenda zime canke nuburi kuri adutegurira ibindi bikogwa ushobora kudushikiriza
bon sina rappy boy vuga twikanje gusa zurashira kuna trezo
sizo
nahadahari so nitugiye kwicara nitugiye kumera nka babandi ati akaririmbo kacu kashitse kure
je
tu duhindura demarche mu barabara tugira iki oya ivyo nibirimwe tubandanye dukora aho bugiye ni test twahawe ni nka test twahawe kuko urazi ufasha akaririmbo kagize kamenyekanye kabaye nka gahit ni kintu nyene kiba kiri nka test abantu batamenye ko nganda azinsubiriye kuririmba birofa nawo nzo mwenteruje ndabeshe nayo zo masobo turiko turakora kandi zo bandanye dukora turenza nibi twakoze kugira tumandaye tubemeza abantu batahure ikiri muri twebyo
Rappy boy no musi muri akora kuri Empire TV ashobora kuvuga ati kya mu gene ni byo ko yari niwe yari imvye yandirimbo yo sinzi ko ushobora kubakorera kantu
Oya antukanye amaze kuyibona kore giye we. Bon ni jewe mugani twebye nundi ne hadahari. Ushaka yenda iri.
Eh mu bitira
kandi. Uramaze kuyumva mugamo.
Yego.
You sure?
Yeah.
Verses zose uramaze kuzumva.
Rimwe rimwe.
Okay twagiye rero je yari akantu cuhereza ko. Nimo maze kuyumva je yandirimba akantu ndandaguha. Ndakura ndagira clean day gusa ucibanda. Okay reka. Yeah. No gufata no ku.
Yo.
Na gucirwa Pilato mwanya wanje watwaye na ri grateful telling you na lingi.
Yo.
No gutantera tantento genda squi nonda nyibutse kunwanira mu fanfare na telenovela. Sound is so far la kavuvuzela kirubugira bigira amageri bibagira ku kihota he kuri bitari mu kuri bigira cyutari what the hell yo no gufata no ku yo no gufata no ku
yo
no gufata no ku
Yo.
No gufata no ku yo. 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 No ku yo. 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 No gufata no ku. Yeah.
Rap boy yo bishitse ukagenda usohoke nkano gacumva baravuga ije ndirimbo wiyumva gute.
Bon ibintu bishimishije.
Yego.
Kubona warakoze ikintu abantu bose bakakiryoherwa bakagitamba ukabona yuko bari muri mood yako barumviriza ije ndirimbo.
Yeah.
Yani kintu genre gitera intege wanashima kandi.
Yego.
Ya turabishima cyane ahubwo abandanye bazi byina nko kunyere bazitamba.
Yeah. Rappy boy niki ushimiye abafanzi banyu niki ugiriye ko unabasaba.
Yeah, abantu bari kubadukurikirana kuko sinovuga ngo abafanzi bacu gusa ko nabo baza kudukurikira kuri ikiganiro nabo nyine bari imwe muri abo bantu. So abantu mwese aho mumva mukagira mu ndaya mu supporting muziki wacu.
Yego.
Ndabasi no ronko kunyenda bashimira kukuntu mwatwiretse urukundo. Deja muri this month turiko tura
Eh
ama views akaraduga kandi ariko arabandanya. So guys bandanya mu supporting ikogwa byacu, bandanya mudukurikirana everywhere. Everywhere especially ku mari sosiyo yacu.
Yeah.
Yeah kuri wanje ni Rappy Boy, Rap Killer, Instagram, Facebook, YouTube everywhere. Twitter hose wanditse Rappy Boy, Rap Killer uzondonga kandi umaye sabone canke umfollowing ze niteka kuri jewe. Yeah no kuri brother wanje kunyene ni Trezo izina everywhere Facebook, Instagram, Twitter na YouTube.
Okay.
Yeah, tubandanya tuja YouTube du supporting na nivyo namahera mushobora kuma maybe mugaho urukundo muri tweretse no mu views, mu masabone no mu ibije bintu byose byo ku réseaux sociaux. Iyo ni support ikwiriye. So mu mandanya mudukurikirana rero munadutere na gihe nyene.
Tugushimire cyane rero ko waduhaye umwanya aba muri imperiale ukatunganya kuyaga nawe tukibaze ko nikindi gihe nitwagukenera uzotwita
nkuko na je niruka nuko nyine nzogaruka ahubwo nzicanza muri 100 metres nka Francine so hamwe na je ndabashimire abakunzi ba Imperial TV duhere kuri wewe ndagushimire nawe
yego
waneye iteka
yeah
shimire nabo bose bakurikina Imperial TV bamandanye bagira na sabone kuri Imperial TV
yes
yeah